ok wabi ketho sa, wabro yudo wer moro matin e buk mar namba 27.
Ruoth, 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 tuo korona machandowa, wanageng'e gi yore te. 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 Barakoa gi pi sabun kawa logo wageng'o tuo. Yimbede dhodi nyathiwa, korona ni wanageng'e. Barakoa gi pi sabun kawa logo wageng'o tuo. Yimbede dhodi nyathiwa, korona ni wanageng'e. Tuo korona